yazi wena wesinayi kawe isakuhlamurho mani awupheka uzibulele kanjani lokhu ubalekela mina zosimelwe inhliziyo
wena
yala mani aleshiwaneni
batshani
Lieutenant Mnaya, I'm a business.
Come, Lord, we take
a day. Ah, cooking, I'm like a...